That's the price you have to pay for politics.
Amesema tumalize watu wafai kwa huku.
Na misi fai kwa huku.
Just do what you need to do for this country.